Asante, asante sana. Nataka nichukue nafasi hii. Tusikizane na watu wasio wanapita hapa katikati so that we don't. Eh.